tikulandireni ku program ina ya Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television. Dzina langa ndine Williams Gondwa. Sports Arena ya lero ndirindi Frank Chakanga. Koma tikari tukambira na nkhani zokuza masoro aku amene adalipo ku matero a Sabata meneyi a Blanta ya Dabe. Komanso tiunikira nanso nkhani zokuza timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya tsikana Scotias imene ili limodzi mugulu la maiko a Tanzania, Botswana, komanso Comoros. Kuti mpikisano meneyu zienda motani. Ndi tikamapitanso kopumulira azati joina Eddie Gantulumba kuchokera ku Malawi National Council of Sports kuti atiforokozere za Blanta Race. Ndingokupemphani kuti mukhale pomwepo. Monga ndinakambira kumambira program ya Sports Arena kunena kuti andi join mzanga Frank Chakanga. Frank, tikulandire mu program ya Sports Arena pano pa Times Television.
Ziko mukwambiri danger.
Nkhani inali nkamwankamwa ndi Blanta Dabe.
Lero tu nkhani inalipo ndi Blanta Dabe. Mukhoza kuona kuti wiki yonseyi anthu ndithu pa Malawi pano nkhani yawo yaikulu inali yoona kuti kodi masewera amenewa atha bwanji. Andi zakhala bwino tachitika mwayi kuti tali ndi mpata okwanisa kuonera masewera amene
Blanta Dabe yatipatsadi Dabe.
Danger ndithu ndikutsimikizire kuti Dabe imeneyi ndithu yafika pa chindeinde yatikumbutsa masiku adzana mene tikati tikupita ku Dabe imakhala danger ndithu lero taonera mpira wapamwamba. Andi ukhoza kuona kuti unali mpira wa mahafu awiri. Mu hafu yoyamba ukhoza kuona kuti a Bullets anali serious, amadziwa zimene amafuna kupanga. Chifukwa chake anangoyambirirapo tu kupeza kontrol dana kwanitsa kuti anagolesa Wanderers goli ziwiri. Andi pamenepo ndithu mmene amapita kupumulira Wanderers sa naonese so ukatswiri wina uli wonse. Koma titangobweranso mu second half Bullets inapitiriza pamene nasira mu first half. Andi mthawi yosapita anagolesa so chigoli china kukwana kuti zigoli zitatu. Andi apapa pamene no Wanderers yadzakhala ngati no yabwera mu game kuti tsopano isewere mpira wabwino. Chisisi chachikulu chimene ndachiona ndichionena kuti ku timu ya Bullets ali ndi ana angono-angono. Andi ana angono-angono aja ndoti akukwanitsa kuthamanga. Nchifukwa chake ma midfielder ngati mena lili manyozo kukhoza kukhala kovuta kuti apange match ndi ana ngati amene aja. Andi timu ya Wanderers mukhoza kuona kuti zinthu zasintha kutapezeka kuti alowetsa achinyamata. Andi ndikukhulupirira kuti going forward aziyesetsa kumalowetsa achinyamata chifukwa achinyamata aja akukwanitsa kuthamangisana ndi anyamata anzawo.
Ndiye tikaona awadali masoro amene ndithu kurabweraso anthu ochuluka kwambiri. Tikaona play ya Bullets anapeza chigoli chawo choyamba kudzera ndithu mu chigoli chimene chinadza ndithu mwina chinadzidzimutsa ndithu maite mukulu Wanderers. Ukuona chigoli choyamba cha anyasa Big Bullets vuto nali ndani
pamene pa
Lange Sinkoma wapanga ndithu freaking mpira umene ndithu unachokera kwa nyamata uyu Patrick Maungulu pakati kakata nandidwa mpira Patrick Alfred Manyozo.
Pamene pa javuto limene nalipo ndionera kuti no midfielder Manyozo anapanga misjaji mpira uja. Ndiye mmene amayesera kuti usunthe kwapezeka kuti mpira uja wamdusa kumbuyo andi mwana uja wakwanitsa kuupeza mpira uja. Andi kutiso uoneso chigoli cha chiwiri chijanso kunapezekanso kuti anali Alfred Manyozo amene sana kwanitse kuchosa mpira uja. Ndiye funi analephera kuchosa mpira uja pamene kwapezeka kuti ndithu zigoli za gola. Andi apapa pamene pakuonesa kuti mwina akusowekera kuti azika anang'ono-ang'ono chifukwa Manyozo as much as tikonzonera kuti ndiwosewera wabwino ndiwosewera kuti wakhalitsa mu timuyo
experience
ilimo koma ndithu ndikuona ngati pang'ono-pang'ono mafuta akutha. Andi nthawi imakwana imene osewera mmatha kumamwika pa benching kumabweretsa
chigoli cha Patrick Maungulu cha chiwiri cha Bullets
chimene chichanso mukhoza kuonanso kuti mmene tanenera kale muja kuti ma defenders a Wanderers sana yankhulane bwino-bwino. Ndiye chionero kuti sana yankhulane bwino-bwino mwana uja anangodusa pakati kukwanitsa kugoletsa. Andi mukhoza kuona kuti zigoli zonse zija anamuika pampanipani mapira goalkeeper uja. Ndi mwana wabwino ndi goalkeeper wabwino koma mmene zimachitikira mujamo kunali kovuta kuti akanatha kupulumutsa mipira imene a Bullets anagoletsa pa goal.
Bullets imatsogola 2-0. Taiona ndithu Wanderers tsopano ikubwera pa penalty chigoli cha Stanley Sanodi anamugwetsa mnyamata Vincent Nyangulu goalkeeper. Unaona, it was a genuine penalty.
pamene pachapo mene zimaonekera chifanene kuti no
ukaiona penalty ya Wanderers
midfielder anapanga flick mpira kupitisa kusogolo ndenha meneja Nyangulu amathamanga naye kuti atamangire mpira so defender anali kumbuyo ndipo pesa kuti uyu Vincent Nyangulu amafuna kuti adutseko ndekuti mwendo wa defender uja ndomana akanga kuti wankola ndi chifako napeza kuti Nyangulu anakagwa kusogolo nde pamene popo ndikuti kuti referee saka nachitira mwina amayenera kuloza malo aifa
independent manager anaitenga bwino kwambiri captain
ndikukhulupirira kuti ngati unaona bwino mwino zimene zimachitika kuna pesa kuti Alfred Manyozo anaunyamula mpira mmanja kukachita kumpatsira strainer Sanudi pamene paja uthenga umene amatipatsa ndionera kuti no amafunitsisa kuti aponye ndi strainer Sanudi I think mina apona experience yake ya Sanudi Manyozo analichikhulupirira kuti a strainer Sanudi ndi amene akhoza kusewera mpira uja kuti akhoza kukwanitsa mwina potengera experience ya padzana paja ule ndo wina kunapezeka kuti chukepo soya
sana sana chito bwino
anagwirisa penalty yache ndi mwina nchifake lero amaona kuti amayenera kuti asewere captain strainer
Sanudi apita kupumulira abwerako apoles a 821 tayona bless idana kuchoka na mpira pakati mpaka na mukonde midfield ya Wanderers ndakangati inapepuka pangono
midfield andi ndiesa tingotengera kuti chimwe mwe idana ndi player wabwino andi ukhoza kuona kuti midfield mango meyanganira andi mene idana amapita kusogola kuja ma defenders naonso anakangati akugona nchifake idana anakwanisa kumenya mpira uja kungoleza andi goalkeeper uja saka nachitira somwina
Taona zigoli ndito za Wanderers. Zikubwera ndito mapa mwamba kwambiri. Tamaona Gabea kusumba mpira ndi mtu. Muna amaona ngati mpira uja aujo sabalaini kuma sina tege. Anathandiza kwambiri so Gabea a Wanderers.
Gabea kupatuka kuti mwina anagolesa zigoli zimene zija. Komaso kumbuyo kuja.
Anali solid kwambiri.
Ambiri ndioti ndimene amadula. So lerolo ndito Gabea anali panchito. Wakwanisa kubweza mipira imene Bullets amabwera nayo kusogolo andimwanzi mwanzo ngakhale chigoli chija ngakhale mtatu unamuona tinayandikira na kwambi ndi pamene panali assistant ref nthawe yomwe ija mene mpira omapanga mujamo
anangugwesa mbendera kumathamanga pakati
kumathamanga pakati kutanthawa kuti amavomereza kuti pamene pa chigoli chatani cha gola andingakhale so Bullets mwina sana vute so anadziwa yo kuti pamene waya mpira
koma tinayona Wanderers osintika kwambiri kubwera kwa Francisco Nkonda pakati Michel Botman vitumbiko kumwenda komanso Sulumba anagoresa chigoli cha chitatu chofanana na mphamvu tine kuti no mwina Alex Ngwira wa zono team mene a Thomas Weresa fa awana masoro ake achiwiri ngati mphozesi Wanderers
panopo ndikukhulupirira kuti Alex Ngwira ndithu waiphuzira Wanderers mwachangu chifukwa chonena kuti nomkhoza ona kuti anazaro wetsa osewera atatu nthawi imodzi koma osewerawo ndi achichepere andi pamene paja ndi kuti anatha kukwanitsa kuiwerenga game ija kuti akuluakulu amwina miyendo ikuuma akulephera kuchita bwino ndimene analowetsana ndithu complexion ya game ija inasintiratu andi ukhoza kuona kuti ngakhale Bullets tsopano inayamba kupumira mphanti andi nchifa yake mwaona kuti no kumapeto kwenikweniku Wanderers yakwanitsa kugolesa andikhulupirira kuti mpira umenewa kukwana khala kuti panali 5 minutes or 10 minutes yonjezera ndikhulupirira kuti Wanderers akanatha kuchita bwino akanatha kugolesa
nzeru za punze sunazona bwanji
nthawi zonse mmene alilinga tipasuwa pasuwa ukhoza kuona kuti ose amene anagolesa zigoli zoyambira ya ziwiri ndi amene anaturusa ndikuti iyeyo chokupati kuona amaona kuti muli ruso la nawo koma mwina anatha kukwanisa
fati daona ngoma anaturusa Patrick Maungula anaturusa
anaona kuti ndi mwina anawo atani atopa chifone kuti ngati Maungulu uja anathamanga kwambiri ngati ukumbukira bwino bwino mipira yake amaenda mipira yothamanga ndi kuti anaona kuti amene watopa ndi kuti pamenepo pakungoonetsa kuti kochiyo ali ndi ruso lotatha kudziwa kuti ndi kuti amene tikuyenda tikumtuluse andikhoza kuona kuti anabweretsaso ndithu anyamata a experience amene ndi ankhala kale Ngwira ndi osewera wakale wa Bless
naona ajina foja anazalo waso
pamene paja ndi kuti amapanga inject experience kuti akwanitse kupanga contain pressure imene inali ndi anyamata a Bless andi apaso mukaonaso ngakhale ku Alex Ngwira amene ndanena kale muja kuti apapa ndi kuti nayeso wafulumira kuipanga stadium Wanderers njifo yake
kuma akone kuti ndi mphosa amene wayiwere ngano timu Wanderers amene ikusewerera
iye uja Alex Ngwira ndi mphunzitsi wabwino ndi coach wabwino mwina kupatuka kuti anthu malingaliro anali osiyana siyana kunena kuti iyeyi Wanderers ndiyoti timu yoti ndi yaikulu koma ndiona ngati iyeyo pachizungu kuti kurapanga adapt wapanga adapt
insanga
andi ndikukhulupirira kuti going forward ndikukhulupirira kuti ndi coach amene kuti awathandiza kuti mu imene ya Wanderers
ndiye mwina atisa napite kuona masoro ena amene adalipo ku mathero a sabata amene mutiene msubaligi anyasa big bless alowa mukafu akumana ndi Simba FC akuchokera kochinyesa zigoli zinayi ndi mu FDH Bank Cup ndi Moyale Barracks apa achinyisa so zigoli zitatu amatsogola bunobwino 3-1 game yapita ijaso akatsogola so zigoli so zitatu so kwachimodzi pakana moya ali nakwanisa kubweza zigoli zose zinai apaso leo naso wandraza kwanisa kubweza so zigoli zitatu zupereka kutenga kwa ntundu wanje akonze pati abolesi pamene akusewera mpikisano wa kafu
apapa pakuti pasa chituzi tuzi chionena kuti timu
ya fwa ngati timu ikuchinyisa zigoli zitatu ndoti
defense siri bwino ndekuti apapa ngati Christopher Sowah ali ndi assignment yaikulu ani assignment ya kumbuyo imene akufuna kuti aonetsese kuti kumbuyo kuli bwino ifa ngati mipira iwiri yosatizana upeze kuti mukwanitsa kulo ino paka muzo stadium timu ya Bullets ndi timu ije kuti simagoleseredwa wamba wamba zigoli koma apapa from nowhere kwapezeka kuti no ma defenders yao ndi kuti akugona ndi china chake chiwena chichitike chifwa maka mmene mukunenaso za timu ya Simba. Timu ya Simba ndi timu ya bwino andi akusawikira kuti ngati
ndi kuti mpisano wakulu ndi stage yaikulu ya kafu.
Stage yaikulu ngati akusawikira kuti iwo akachite bwino ndi timu ya Simba kapena ngakhala atakati akadutsa ndi Simba akapita pa stage ina akusawikira kuti defense yao aipange organize bwino kuti mwina akapangwanitse kupanga contain matimu ena amene ati akasawere nawo ukafu.
Chabwino menemo ndi mene tayambira program ya Sports Arena tikunikira mpikisano wa TNM Super League nkhani yaikulu inali blunt ya Derby ndetaona ndithu matimu awiri amenewa a Bullets kumaso Wanderers akulepherana ndithu ndi zigoli zitatu kwa zitatu komana amba kugolesa ndithu ndi Anyasa Big Bullets kudzera mwa mnyamata Lange Sinkhoma kenako Patrick Maungulu taona Wanderers akubwera ndi penalty yao Stanley Sanudu kugolesera timu imeneyi kenako ndithu apita kukapumulira kubwerako taona Bullets ikupanga ndithu ikutsogolanso ndi chimwe idana chigoli chake cha chitatu koma Alex Ngwira mpwesa wa Wanderers anasintha ndithu game plan yake taona kuti analowesa ndithu tsopano anyamata chisodzera amene ndithu anapereka mpungwepunga anapereka pressure ndithu ku timu ya Nyasa Big Bullets no wonder taona ndithu Wanderers ikumwesa chigoli chachiwiri kudzera ndithu kwa Gabeya anasumba mpira ndi mutu taonanso ndithu Muhammad Sulumba chokera pa bench akumwesa so chigoli china ndithu fatu onenso masoro ena amene adasenda TNM Super League Dedza Dynamos yagonjeza TN Stars 3-0 Dedza tiziti no mwina ndi timu ine ili ndi mphamvu kwambiri despite kuchinjidwa ndi zigoli zitatu fa anachidwa zigoli zitatu sabaralata taona paso akachinyaso zigoli zitatu mu Super League ndi TN Stars
machidudu yetu tikhozongwa lena kuti timu ya Dedza ija ndiyoti yabwera kudzakhala mu league ndikukhulira kuti si timu imene tiziyembekezera kuti ikhoza kuti ivutika kupanga kukhazikika mu league kupatuka kuti mwina anachinyidwa ndi timu ya Wanderers wiki ya taijayo koma apapa chithunzi chimene tili nacho ndichonena kuti no timu ya Dedza ija ndi timu ya bwino
yanyamuka
imene yanyamuka andi imene yosilimbirana nawo ku relegation kuti
sizikuenda kukaronga amengeba ndika muzupara kusu 1-0.
Kukaronga so nakoso, si karonga imene timaitziwa ija. Kaya tinene kuti mwina chifoyo nena kuti no, zinkampani anachoka kwa kumene kuja panu ali kudedza. Ndiye kuti no, luso lijalabwera no kudedza, kuchoka kukaronga, koma pena ndi pena ndithu timu ya karonga zintu siziri bwino.
Taona so masoro ena mena dalipo, muti NM Sbalik Rumpi United, ya fa 3-1 ndi mafuko.
Apapa tu timu ya Rumpi, Papa tikhoza kuona kuti kungoyang'anira pakosi chifukwa
sizilibwino kwambiri
sizilibwino
taona pe bola ni Asebo akupupa pupa ndi taona akulephera ndi Sivo tutu taona aswa Brigos kangati gap ya imene ali nayo a Brigos akulimba ntima kuti no atha kuchinya
ya pamene papa ndithu Asebo mukhoza kuona kuti awawa mwayo takhoza kudzipulumutsa ulipo chifukwa chonena kuti no akumasewera mwina zikugo khangati kuzimango ovuta kuti mwina pena pakaya utayitira mwangati mmene zulo zinalirizulo kuti iwo anasogola ndi timu ya Sivo andi mkhoza kuona kuti timu ya Sivo yakwanitsa kugoletsa 93rd minute mu extra time
ndori inavuta game
ndi kuti game inavuta andi timu ya Sebo ikanakwanitsa kutolera 3 points koma ndikhoza kuti amene wasokera kuti alimbikire apite patsogolo andi mkhoza kuona kuti panopo ndiye kuti ayika chikhulupiriro panginde chifukwa amene anali marizani uja pano tinaona amupatsa karata anamuza kuti iye ubale watu ndife ndinu watani watha kutandauza kuti apapa tsopano nginde ndi coach okhazikika andi ndiye kuti ndi anacha panopo akagwirizana mukhoza ona timu ya Sebo Farming ikuchita bwino
ligi kuyona bwanji zateremo
ligi apapa kukana
kwa apapa Nyasa Big Bullets ili pa number 1 ndi 49 points masoro kwa 19 Blue Eagles masoro kwa 18 ili ndi 39 points gap ya 10 points
apapa tu kukanakhala kuti lero lija Bullets
anapunthwa
anapeza 3 points ndikhulira kuti ikanakhala tall order chifukwa kuti ndi timu ya chiwiri bweza kusiyana ndi 12 points ndekuti 12 points timaipanga translate kuti imene ndi mipira 4 yabwino. So tingayembekezera kuti timu ya Bullets ingagonje mipira 4 yotsatizana. Hayi
koma baba tikaona ndi log table ndekuti abrigoza kuchepekedwa masola mozo kuti afike pa Bullets kuna kwa 19 nde akazangu tawina magemu game yao yotsatira kuti afanane ma game ndi atakuti gabu jeje patsopano
ya gabu ngati
ya 6
ya ngati
league kadali
league kadali apa league kadali
Bullets nakawina lero bwezi tukamba kuti no league ya rani yapita koma apa draw ndoti Bule Wanderers ya imisakaji wa moti ya inu musasogole mwasanga.
Pamene baba nditu, mene asawera ndi Bullets, I mean Wanderers, pamene banditu paonesa kutino akangati a imisapangono. Andi zizate ngraso timu imene abrigo zanga za sawera ndi Bullets. Kuti kodi azachita bwanji. Chifuka apapa Wanderers, season inoyo ndi uti taiwala kuti mpiraso muligi palibe. Ngati kukhale mipikisano ina, zimene zotizo wana kusogolo. Koma ngati mene liriki, apa ndi Bullets, ndi Wanderers atsanzikana mpaka chaka cha mawa.
Zimene zotizo kuza TNM Super League, maso amene adalipo kumathira sabata mene Bullets 3, Wanderers 3, Mafco 3, Rumpi United 1, Kamuzu Barracks 1, Karonga United 0, TN Stars 0, Deza Dynamos 3. Lolo Galapitali, Masorari Pagati Pasebo Farming ndi Sivo, Anatela 2-2. Mene munditu Taunaso, Blue Eagles, Ikungoja sa Tigers 1-0. Ne Pagati Panunditu, Bullets, ilipa number 1, 49 points, Masoro Okwana 19. Blue Eagles, ilipa number 2, 18 games, 39 points. Mafco ilipa number 3, 19 games, 34 points. Maite Wanderers ilipa number 4, Masoro Okwana 18, and 33 points. Tayo naso ditu timu ya Kamuzu Barracks, yoi ilipa number 5. Kamuzu Barracks, Masoro Okwana 18, and 31 points. Pansi penipeni, pa number 14, pali Iwendeni Hammers, Masoro Okwana 18, and 14 points. Timu ya TN Stars, Masoro Okwana 18 in 12 points. Pass made by Rumpi United in 10 points. So, you know, my team ya Ikwendeni, TN Stars in Rumpi, Aribajo Piezo, Chotuluga, mu TNM Super League. Gide tukufuna tipitilize program ya Sports Arena. Ndiguni kankani zokuza Masoro Ampira wa miendo, kuma Osorage Nkukala Atsigana. Scotias, Aika mu Group C, ndi Botswana, Comoros, komanso Botswana tenangali kuma Tanzania. Usewari Frank, chakajata, ndime otsiriza ya Masoro Akosafa Women's. Ana kumana Malawi ndi a Tanzania. A Malawi na gonja 1-0. Tili mugulo tani.
Apapa, siningani nekuti tili mugulo lovuta kweni kweni. Maka tikayangana timu ya Botswana.
Gati Tanzania ita tijinya.
Soma nuna nangasi pamene pande uti muli timu ya Malawi, Tanzania, Comoros ndi Botswana. So timu ya Comoros ndi Botswana amene yo ndi timu oti ochepera pomphavu kusiana ndi timu yathu ya Scotchers. Poganizira kuti timu yathu ya Scotchers inafika mu final, ali timu imene inakumana nayo mu finals ndekuti nali ya Tanzania. Ndekuti apapa assignment yaikulu ku technical panel ya timu imene ikuyenera ikhale kuyangana maso pa timu ya Tanzania. Kuti ngati utakhala kuti ulendo uno tachenjerera a Tanzania tagonjetsa ndikhulupa kuti ku mpikisano umenewo ifeyo kukhoza kukhala zosavuta ndikhoza kukwanitsa kuchita bwino.
Kwakubwera kwa Tom Nkolongo ngati mphunzitsi ndikhulupa kuti kusintha kwambiri Malawi amene Scotchers.
Kupangisa kuti timu imeneyi isinthe Nkolongo ndi coach woti ali ndi experience yapamwamba kupatuka kuti mwina chifuonena kuti no wapatsidwa mpata nthawi yochepekerapo koma ndikhulupa kuti ndi experience yake akwanitsa kuti aikonza timu yathuyo kuti tikapita kumpikisano umenewo tikakwanisa kugonjetsa matimu ena omosavuta komanso tikhoza kukalimbikira kuigonjetsa timu ya Tanzania zinthu zikhoza kutiyendera tikapezeka kuti tikupita ma stage ena.
Ndiye ndithokoze Frank uno nati joina chifarifari pite kopumulira mukuonera ndi programu ya Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television. Gawo loyamba ndinali ndi Frank Chakanga. Nde tikabwera kopumulira ati joina Edgar Ntulumbwa kuchokera ku Malawi National Council Sports kuti atifotokozere za Blunt Race. Inu khalalibeni pomwepo. Tikulandireni kugawo lomaliza la programu ya Sports Arena pano pa Times Television. Ndinakamba kunena kuti no kumapeto a programu ine tikhati kucheza ndi Edgar Ntulumbwa amene ndi mneneri wa Malawi National Council Sports kuti atirongosore kuti no Blunt Race ikhala ikuenda bwanji mwenze umenewo. tikulandireni pano pa Times Television.
Ndithokoza kwambiri Denje.
Tatilongosoreni kodi no Blunt Harris. Mwambo mene uyenda bwanji?
Blunt Harris yomwe kale machedwa kuti Blunt Marathon. Pano nice intatu wicha kuti Blunt 42.195 kilometer race. Chifukwa chomwe ndinapangira le brand fajo kuti anthu ena anapanga register dzina la Blunt Marathon. Nde anakangati anane kuti tisagwisiso ntchito kuti Blunt Marathon. Nde fitness intatu naye kuti ka Blunt 42.195 kilometer race. Mpikisano menewu ulipo pa 4 September. Wezachitika mene mchitika kumzinda Blunt amuno. Kuzakhala masewero otamanga marathon emuti made for 2 kilometers, kuzakhala ma fun run activities, kuzakhala aerobics, komanso kuzakhala ma relay races amatimu osiyana siyana. Tinena kuti opambana pa mpikisano mene number 1 azayandira 1.5 million, number 2 azayandira 1 million, number 3 azayandira 500,000. Ndipo mphoro zimenezi zikupita kumambali zose otamanga wamuna komanso otamanga so wankazi. Nde padakali pano zokonzekera zose zili mchimake ndithu anthu tikuona ndithu akuonesa chidwi chuti afuna atenge nawo ndithu ambali pa mpikisano umene pa 4 September.
Ndiyeno tikaona mpikisano wazo otamanga kuno ku Malawi mwina Blunt Harris ngati imene imene mukunenamo kuti ilipo ndithu 4 September chaka chimenechi. Alipo amene akugirani dzanja kapena mwangu wachitani ngati a sports council.
Padakali pano tikutamanga-tamanga kugugudwa m'makomo ndithu mwa makampani osiyana-siyana kuti tigwira nawo dzanja tipangire limodzi mwambo umenewo. Ndi padakali pano tikukambira ndithu ndi anthu amenewa sitingathe kunena komano masiku akubwerawa tikhala tibwera poyera tinena kuti tagwizana ndi makampani akutakuti kuti tikhale nawo tigwira nawo manja pangire limodzi.
Mukaonesa ngati no sports council chili chanu ndi chotani kuti no masolo azotamanga akhala pa mwamba kwambiri kuno ku Malawi.
Amukhoza kuona kuti kumbali yotamanga ku Malawi kunoku asiti kuchita bwino. Nthawi ya yotamanga tuma marathon akapita mipikisano yakunja kapanga samachita bwino. Chifukwa chake tinayambisa mpikisano umene wa Blunt Harris ncholinga chokuti otamangathu azipeza mwayi ngati platform yokuti azitha kupanga nawo mipikisano imene kuti akapita ukathamanga kunja asavutike. Chinaso muchaka chino tanena kuti mpikisano umene ukhala open fuwa mbuyo mujadimena kuti otamanga akunja azangobwera azangotamanga nawo akawina sayandira mphoto koma takhala pasi kuwunikira kuti sona anthu angasayandira mphoto
sakhalakubweraso akunjaso
tayipanga kuti khala open ndiye tikukhupira kuti akunja amene akabwera akazathamanga ndi athu asazaphunzira zinthu ziwiri zitatu kuti kodi anzathuwa marathon amayiyamba bwanji amayimaliza bwanji fa marathon si chinthu chamasewera imatengera maskills osiyana-siyana pali kuyamba marathon ndi pali kumaliza marathon nditi ndi chikhupiro chokuti akabwera akazathamanga ndi athuwa aphunzirapo zinthu ziwiri zitatu ndithu kunena kuti akapita maiko ena kunja ukathamanga marathon amenewo akati ndithu kuchita bwino kuwina ndi kubweresa mendulo malawi
ndi mukuyembekeza kuti Blunt Harris imene ikhala ndi masewera angati
padakali pano sitingathe kunena kuti ikhala ndi masewera angati pamene ndanena muja kuti anthu aonesa chidwi ambiri kuti atenge nawo gawo pa mpikisano umenewo ndi chaka chino tapanga zinthu zosiyana fuwa mbuyo moja ma registration timangopita ngati Blunt Health Center kapena Kamuzi Institute for Sports kapena kubwera kuno zapanga ku council head office koma chaka chino tagwira ntchito ndi ma DSOs ma district sports officers kuchokera ku Nsanje mpaka na kuchitipa ndi tayika mafomu kumeneko kuti winalesi ufuna kutenga nawo chidwi akathe kufika kwa DSO kutenga fomu kusaina chifukwa mbuyo umene amanena kuti ife mwina mwayo kuti tipange nawo mbali titenge nawo gawo pa mpikisano umene unativuta sitima zoti tipange bwanji na kuti ya chaka chinocho tifikire pena paliponse kwina sasaname kuti ine sinakwanisa kupanga register fajo kuti mwayo umene ndinalibe ndi tili pena paliponse ndithu kuonesesa kuti wina aliyense yemwe ndikuthekera atenge nawo mbali pa mpikisano umene
ndi kumapeto kwenikweni chifukwa mwina kanthawi kadakalipo a Malawi komanso anthu ozungulira mwina ku Blunt aya mukwauza mukalimbikitsa zotani kuti no Blunt Harris ikubwera September.
Tungalimbikitsa kuti azichita zokonzekera ndithu fuwa chake ngati kanso tinalengeza mwachangu kuti 2 months before the day of the race anthu akonzekere mwachangu chiyembekezo chacho ndinena kuti a Malawi azachita bwino pa race imeneyi ndikukhupira kuti akunja amene akubama professional zathamanga sazapanga dominate komanso china chonena kuti tikufuna ndithu kuti othamanga athu a break record yomwe anayika a Henry Moyo ya 2 hours 18 minutes 5 seconds ndiye chiyembekezo chacho chonena kuti Malawi otamanga twa Malawi ajita buno 43% pato kuti akonzekere ndongo alimbikitsa kuti abiritsebe kukonzekera komanso pempholi ngopita kwa makampani kuti abwende ndithu tigana umanja kuti tipange ndithu race imene kubwera 4 September.
Titokoze Edgar kuchokera ku Sports Council kuti no unatijoina program ya Sports Arena.
Ndatokoza kwambiri Denje.
Omonso ndimene tamalizira program yathu ya Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television. Bwanji muzakhale pomwepo ulendo wina pamene tidzabwereso ndi program yonga yomweyi. Ndifuna nditokoze kwambiri Francis Namondwe amene anajambula programu iyi kuti china chijose tioneke monga ife tikuonekeramo. Kuchokera kwa ine Williams Gondwa, pitizani kunena TTV mwakoma nonse.